Ntirho lowu a wu languteriwe ku va ntshamo ni vateki va mahungu wu ve wu kavanyetiwa.
We're not a Mickey Mouse organization whereby people just come and call media.
Swirho leswi swa vandla ra ANC a va yile tihofisini ta vandla eLithuli House eJoni vhiki leri nga hundza. Va hehla leswaku swirho leswi nga lwisana na vukungundzwana bya bangi ya VBS Mutual va pfaleriwe ehandle eka switulu swa vakhanselera. Va lava leswaku komitinkulu ya vandla yi nghenelela.
The PEC, if it fails to listen to cries from the regions, real cries, genuine cries, the people are saying the PEC should also be disbanded, because all these shenanigans happened under their leadership.
Mulaleri wa ANC laha Limpopo, Donald Silamulela, u sole matikhomelo ya swirho swa vandla. Pimani Baloyi wa Mahungu wa SABC ePolokwane.